South Africa is a water-scarce country and one of the 30 driest countries in the world. KZN is facing drought.
Igama ngonokuphila ngokashazi la esalunyama anduso ngamanzi ukuthi siwafake ebhaketeni kunokuba sami sobagezele empompini.
Igama lami ngutalente ngwambongwa. Mina ngizimisela ngokusave amanzi ukuthi ngisebenzise indishi, faka amanzi endishini for ukuwasha nokurinsa. Instead of ukuthi ngirinsele empompini umpempo ovuliwe.
Mina igama lami nguNkuleko Mjoli, ngihlala kaVi eMlazi. Mengabe ngiwasha imoto ngisebenzisa ibhakede, angisebenzisi ospipe ukuze ngikwazi ukusave amanzi.
Siyazibophezela wonke amanzi.
Okay, yo, my tip to save water would be to shower together.
Others are saving water. Wena, ulindeni.